Kuja wapi? Kwa nyumba. Sawa, si ni sawa. Usi change.
Day. What we do here is go back.